Okomfo Anokye eye Okomfo kese bia wo ba as wo pye wa santememu na ye wo no no na adie ye nensa yakwakaka amwaso ye bayi mu no ye hunudufa ewom ano nti wo hunu ye na eye won nwanwa nti ye france ye ne we na ye wo ye dum akoma Okomfo wo na be kom bosom chichire nti ye ba sa no ye de ne ko awukugwa sabra na wukugwa ena ye wo abosom a wo no abene nti broni ebebeto abranti ye bi e frɛ no Okomfo Anokye a wo ye nwanwade e wo awukugwa nti broni nim sɛ ofiri awukugwa na emum ofiri agona na wo ne agona hene a otoso nan ne yiri baako ne ye frɛ no kaka awere ɔno ɛna wɔdome no ma wɔbda ne nsuo kaka awere wagona no ne yiri a ɔtɔso mmiɛnsa na yɛfrɛ no asi yɛduwa ne ɛna yɛ a wɔne no wo ɛba a yɛfrɛ no gyapa maamedeɛ na deɛ ɔtɔso no mu nsonsonso ne yɛfrɛ no
bayimwa
a wɔne no wo ba a yɛfrɛ no gyamfie adwerɛwiri na ɛberɛ bi wo binom ka sɛ dabi na ne papa yɛ frɛ no ano ɛna ka sɛ wɔyɛ nkwanya na obi ka sɛ anɔhwɛ bɛtumi
adanna
nti boakye ɛno aseɛ kyerɛ sɛ
bɛkye
aseɛ kyerɛ sɛ sɛ Okomfo Anokye wofiri awukugu a anka asantefoɔ yɛne awukuguafoɔ nkɔ 1824 ye kon enso so na wukugafo na 1874 ye mnyina na awukugafo eka ho ehwa na Okomfo Anokye esa eka se ansana ye beko agye ye ho no ti se adie aforobobam mihia nipa mesie na mono na medi adura si ne nsamu na ye adie akofo no adware akoro na nam hia obi a wonso obekwa a wono so wo behwa me abo ne tuo prapra ye ho asante musu egun so no abo ne tuo na won nyina ye wi a eno ne ebetimi akwa kodin sa bre no e na me ka se adwuma ka se ka se hene e de ne ho maaye me nso ya ye na ya ye de me nso me de me ho ma na emom se mekọ na me ba ade mekọ ba na me wu kra de we ni de wo be ye no obedi ma de ye no ye mo adwete dwama no na na Okomfo Anokye wo kan se wo kwa kwa ju owu adura ba se be ye a nipa se nipa betimi atena ase ya afebo
ha ɛno anakye Ahenfo TV ɛwɔ akɔfa ba no wonim sɛ yɛde yɛsom sompa yɛyɛ nte asɛm nka ne sɛ nea ebi bɛka no no ɛwɔ sɛ yɛkɔtu no hini na yɛde bɛkyerɛ mpanimfoɔ ma mu hu no abakɔsɛmsɛm deɛ obiaa ni hɔ a wɔbɛtumi ne Ahenfo TV amaakyeɛ ne yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ ɛnnɛ akyinyiwahyɛwo bi aba Okomfo Anokye bi sɛ ɔfrɛ wokugwa ebi sɛ ɔfrɛ agona ebi sɛ ɔfrɛ dankyira ebi sɛ ɔfrɛ hɔhɔe ɛhena nka sɛ na Okomfo Anokye firi yɛtumi ntena saa sɛ mu ntena fie ne yɛmfa yɛadwene mu bu ɛwɔ sɛ yɛkɔ na yɛkɔtumi nase ɛfiri Manhyia ankasa nti nnɛ Ahenfo TV official yɛde ne nyinaa ɛrebrɛ wo mesrɛ wo ɛnnɛ bɛka me ho yɛkɔ Manhyia ne yɛkɔfa ɔpanyini bi ɛfiri hɔ na wɔakyerɛ yɛn biribiaa mu ebia na wate asɛm biribiaa na wonte aseɛ ebia na yɛwɔadwene kɛnsena frɛ yɛn yɛ number sɛ nagu line ase no wofrɛ a yɛbɛdi akyire na yɛkɔ akɔpɛ baabi ade ne firi ne yɛde aba wonim sɛ Okomfo Anokye kora bi ne sɛ ɔpapa de ano ebi a wonkyɛke saa de no yɛbɛhwɛ ne ahu sɛde ɔpapa din wonim Okomfo Anokye papa din meka nkyerɛ wo di m'akyi wodi m'akyi a wobɛtie nti mesrɛ wo sɛ ayɛ subscribe wowie a hyɛ fa ma obi biara na obiara ntimi mesrɛ wo wode wɔbɔ tirimɔden wɔ biribiara ho a ɛmmɔ tirimɔden wɔ abakɔsɛm a ɛyɛ korɔgyee ho Ahenfo TV official kyerɛma mmoa wo yɛde ne pa nko ara ɛna ɛbrɛ mu nti di m'akyi ne yɛnkɔ Manhyia. yo Ahenfo ne atiefo se ne edi kaka Ahenfo TV de da bia ye mamo ne ekone ne eba ene ne de mamo nso amamu se yes mo atie asama free mpanimfo akukudamfo bi nsam eno nti no ene ye kwa mamre fie ne ye kwa mamre fie de ane wo se ye kwa mamre fie kotia mamre nsam efira mamre ni a wo tia mamre ne oni mamre asanka na mamre sem no ye enkwan anke beka ne se enkwan pempia enti ne ye beko opanyi kese bo opanyi mebusa se na okra wudin enesen
yo ye fra me osae kwadwo
opanyi osae kwadwo ah dodo na ebo wudin se
school for fra me yesi
yesi no eno na na e ba mani kra age wo ho bebre no na 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 mebusa se ne na opanyi osae kwadwo yesi no na na okra wo ne hwan
yo osae kwadwo me firi wi amo ase
okay
me ma me ne ye fra na abona ako
okay
wa wu me papa anso se kwa me wa wu wonum nyina firi wi amo ase me ko suku wo wi amo ase mfiti ase ena mbato aso wo aguna ezi middle school
okay
na wi amo ase primary school no ye United primary school no ye ni edika ni ye P64
okay
1948
okay
enti ma ye ni firi ho no meko a teacher for entity ye baya di edika meko abetifi
okay
ena meko to aso wa kuropon
eh na na akoko school
mi wi ye no no ena akirei meko to aso e wo winiba ekoye geography
okay
enti de maye no na ye no akire no me bechira adie adi kire mu kura anu me hiasi ya na me firi techiman fori kuru na mko kire adie kane ansa na tete ho na ansa na peso ko tije training dia jisa ko ye people teacher nti ngwa ye people teacher ho 1953
okay
any 54
okay
me toa so eko abetifi me fira abetifi ba ye no e na mbe kire adie wiamo ase
okay
758 in independence na me teacher we am was
mo nana ene na ye beda was wa bodwuma
ye ritwa mu a me sa to aso me kwa wini ba kwa ye geography no me kwa kira ade wo bekwa SD training college
wow
and so 1968 to 1970
okay
me firi ho no ena mbe kira ade wo aguna SD training college
o nyame yashira
I was also 70 to 74. Aha. And now actually, me be ye education officer. Yeah, na me chire chi. Me firi ho no. Me sa ko Asante Ma Secondary School. E ko chire chi ni geography ho. Me firi ho no. And na me sa ba aguna. E be chire di aguna SD Secondary School. Say assistant headmaster.
Okay.
Me free hono. Ena ye ma me be ye adi me sa ko aswamela anaswame LAJSS. Sabre no ye kan bribi ye fa JHSS ho asem no. Me na na me kan ni ye fa twi ho ni ye se ye kire. Ti me wi ye na mko ye master e wa aswamela. Ti me wo ha akire ena ye ma me be ye district director of education ewo aguna
obaye education director
wa aguna
okay
me nam si education officer no nti wo ko ha ye de atome ye de hall kase ye no ye de atome o se kwajo hall
me da sana na ene na meka ne se nti wo wie sa nyuma ni nyina wo to bo asen so call pension
Ah,
yeah, and at the end, I do copy you too for if you.
Maybe, sir, me war horn and amateur or crack, nan crata, cora, and amateur idea tree, you know. Me an amateur,
you mean so.
Intimature on crata, amateur on crata, uncle, a num. Nanny, some wenim, part one and part two. And I'm true on cabomo, part one, ni part two.
Okay.
And I'm true, we are packing.
Mo.
Intinami, I'm in crata, and I'm the chiradi.
Okay.
na ne nyina so na eye asante man na mpese me yi won ma di sebe ya yi behunu ade senia asante abakosamti
e de na kyesa mra wo ko otumfo ofie koye adwuma no na sa be na wa ko pension wa de kirim
ne ma ko pension e wo ade kirim ansa na ye be fa me ma me koye Manhyia Palace Museum ehwe aso mfie dunum
yo nana me da se ne na so wa ko Manhyia Palace Museum akwa ko yejuma ho mfie dunum de ye na sa de abakosam de ye ni wa chi no osuno gina bo bi ye ni ho enti ni na ne amamfo ye gina ya sa yampia no mo toto enti ni enim so otumfo onso ne komfo anokye de e ba ko ana na na sa ne wo se ka ma obi atibi se wo ye adwuma wo Manhyia Palace Museum mfie dunum yi ana na je se e kasa bakosam pa ne ye ko ne ye bade a woni ni pa wo betimi aboye nkyremu na na ade ye wiase nyina so die kase ana se ye beti amamras ne atene ye enti ene ne akwakoba ne se ye na na komfo no che watwam ko no amamfo ototo ayampia obi a te ha no afa sa no de ko nanso enim se se de waya adwuma wo tumfo fie emfie duduwe enim se wo pa ne nipa obetumi aboye nkyremu na na nti mebusa wo se komfo no che e kai komfo no che a one hwan
komfo no che eye okomfo kase ye bia wo ba as wo pye wa santemamu ya wo firi agona
na na ne mebusa wo se okomfo no che na wo se ankasa ene se
yo komfo anokye yewo no agona ha
okay
na yewo no no na ade ye nensa yakwakaka amwaso ye bayi mu no ye hunudufa ewom eno nti wam hunu ye na eye won nwanwa nti ye friend say ye ne we na ye wo ye dum akoma komfo e na asenefo no nsonso wonum de bosom ade chichiri ene baaye
okay
enti ne na we wona be kom bosom chichiri enti e ba sa no ye de ne ko awukugwa sa bra na awukugwa e na ye wo abosom a wonum abene e se uhu se amamre mu no ye te se na ne se atukura na ye kwaje no wo awukugwa ye kwaye no ho ade ye me wo no enti e wo bosom tutu so enti ehwa ne ekoye ne ekoko tete no akom enti sabre no so na abrofo aba gana ha na gokus enti broni ebebeto abranti ye bi efre no komfo anokye a wo ye nwanwade ewo awukugwa enti broni nim se ofiri awukugwa na emum ofiri agona na one agona hene a otoso nan
pio Pelvo kan ya yam wa se akom ene nchemu na tie bisanso ne agro na 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 kire se ya tene mpempi se se konfo na chim fira agura ne mum ofri awukugwa ene ne wabodo kosu ya kire se ya wo na agura ene ye kotete no
ewa awukugwa
ewa kom ho ewa awukugwa se ho na bosuma kese
ewo
ewo ebia ne bia wo hwa hemfo tv official na wadwe ya wo se ba bia tete konfo na chire ho na ofra and then and now say kwadwo eye kofa bai abakosam kofa bai and then waboye nkyremu abe atena nana nia ekeka amamfo ka amaye ya bai motafo ane mlanti ya bai amaya so ehwi mu pa ne se ya kire se wukọ awukugwa sese ye a kofa no chi fi anka se ofri mu
wukọ ye ne so kwotene fi mu e ma ye tete ne wo so ahum enti ena ade ba akunso se ebra asantefo ye kan ye ho bo mu no
ya
na ye kan ye abakosem efi se e bia na ahemfo mienu akun ama ba akokura e bia ba akotirikoro kuro e wo obi ho
okay
enti wukọ kan na ekọ de eyi a eba enti na na se etu bra wo kan ye bo mu no wo hye se obi a kire ne yonko ase a we kum ni ebekuno enti obisa enti obisa asante ni biribia o ka wasi yefirim Mesopotamia ya matwro no ma bakwasem asante isre part 1 no ma baabi yefiri so ahum
Enti na yesa na na so wo kama metia ya makosabu na ye nta anka no. Enti ene na nka ya ma na ye ma bi akwako didi ba bi. Enti na banin voice so wure fu krom hene. Atante ben a. Wo yira badwa ase. Eye na na ne ye ma mi musa wo se. Na wa ma emoti afa me. Me kye se wa ma mitrim ay me kense ne. Konfo no chi fraguna.
O fraguna.
Na na enti konfo no chi me kan se na o ma mi di se.
Ni e frani dwira wiri kwa.
No papa nso e.
Ne papa nso de che patuo.
Nana, what's the normal medicine?
Gure viri kwa.
E no papa dese.
Che patuo.
E ti na gure viri kwa no free e fiver.
Wo free agona ha sey.
E pacho na na mpacho. No wo bon tobe.
Wo ye sinini.
Na so free agona in via ngaza.
Wo ne konfo anokye no ane agona he na otoso nan.
Wow.
Agona he no di ka ne ye frere no pompanini. Your tossum ye knew your friend Bedia Kuntim. Your tossum ye and sign your friend a comfort ya moa. And sign a comfort not ye ba. Naturina, quammy son, when him a buy.
Jonana. So what can I say, dear? Matuas and my mean found uncle baby who says, I come for urgent tea. Oh, worry.
Well, worry, ye didn't be pretty. But I'm yanya crack on our worry, dear minim, dear Bessie, inum.
Hey! Ana bobi di mama ye.
Well, ne yire ba ko ne e frere no kaka awere. Ono e na wodome no ma wodani nsuo kaka awere e wagona no. Ne ye a otoso mie no na e frere no emawura. Emawura no e ye opompani no wo firi adanse ba no. Ne yire na ne yire pen na wodene ba e ne emawura. Nti bire bi e wi amwase. A dear corner for no one, dear Cubano, a horna will free.
Okay,
and to a baby, a befan, a befav no free horn, a friend, a mewra.
What?
And to what? Neira or tossum yansa. Not ye freno, a sea dua. Ya will free bepoa. Near Anna, what ya one in a woo, a by ye freno, ye freno, Japa. Ena ne yira otoso ene ye frana fuwa ya wane na wu bresia ma ya konfo anokye wu ye no wono obeye ade babodura bosomfo babodura nchichire bosomfo
na eye
ma me dia na de otoso nu monsonsonso ne ye frano bayimwa ya wane na wu ba ye frano jamfia dwirawiri ya wono so firi jamase
eno na jese na ye dokre asande fo ye kan abakosam hye ene kan ye ko fa sase na 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 wuni bibi ene ye nso ye sa wo ha wo ba konso sa wo mam san fa betum na ye hia wi de na ye ze ye hia okiremufo na na ye wo mu ne se konfo no che ni di ano che no na se che de se
ano che de eye agona ha se yi edina ye to se se wo ko mampon a edine amam ni ampon eho ye eho no aye ade
free
wo ko ade ye a kumawu a kodua twenebo a enso ye agna ha se enso so ye wo anokye ena boache nti ye yen ye edina ye to
ye das na na waka ya
che na mento asokura na ebere bi we bi no maka se da bi nane papa ye freno ano ena ye kan se wo ye nkwanya na obi kan se ano hwe betimi adani
edi no mo se ano che
na ndi boache eno ase a kire sei
hey
ano beche ase a kire sei ade ba kun so anso ase nipa hunu ne se se konfo anokye wo firi akugwa anka asante fo ye ne okuga fo onko if you say anka wo konfo anokye abe ya de pamaye anso ako ahodo a ye ku ye nyina no ye ne okuga fo po 1806 ye ne impo ano fo ko ye ana buku a
fe apem ha wotwe ene nsia ene ye ne okuga fo ko
ehe ade afe 18 24 yakoin And so now we cook off over. And now 1874, Yemina, I will cook off for a cow. Ya, Sanka, Sadianca, Yenne, I did one more
uncle. Just an uncle, but cuss it. Oh, don't worry, aha. I didn't care no more uncle.
Uncle.
And Tibia now will fear ne be a man for the kite to us from one. Send a confederate free and there about some coffer by. Now, no, sir, could you? I tabon and would say, yes, say, I will frass until you are once and then so born as a sending a Nabra Boas and Tiabrano. Ah, come to us, so Manhyia, Quaye, a Manhyia Paris Museum director. And there were chibi BM, I'm what you say, sir. Say, he said, that yes, I wouldn't him. Now could take your baby, and I could have a cosmo catch on an animal, Woma, and I wouldn't have my work warm. Nana, mamma, no one couldn't say. Your wounds are had the engine with the air, or can't say me was a mania so me. Mania, I saw me, minya, umuda. I just wish I and know what you have but way. I just want your buckle seven yina and my ansaniaco. Nana come for noche. Asante, ye a genanoso and as a genanoso.
Do do no a genanoso.
Yes, what on a masante, a yasante.
And same fitty as ye no, not as anteno. Na wo bi e di ne kwi e na menkrate mekrapta ma twro nka bo mu
okay
no nti na wo bi a nti asem to wo yi a we mfa ho nti na ye nti na ye hye denkirafo ase
okay
na eye ono e na otimi e ma yitim ko di denkirafo so nti na senia asem no asiti e no
na na di konfonochi odi agura hene afebe
tete no ye mpanimfo no de no ono mini mandate
okay
na mum wo hwe adie so a wono mse be 1695
afia apema hansia de osianum
eh eh ho ba bisa na odi agura hene wani se tushia ya one more ekokon ya yetimi kwaje ade ntim nti na konfo anokye no wono no na wanyi chen na na se tukakra so ahu no wanyi chen no no nti one more na ya one more bay
so ahu
nti one more efa namfo e na woye ne sa
na na yate ase ate efo da wase Ahenfo TV official so eda was a papa papa e won chiremu a wodi ama amansa na enso man man nyama kase nyanya so mu yenya ho ma wo nko
yo
na na wo kase mu no wo chiremu ma ye hun se na konfo no chi na danfo ne nana o se tutu o kuchia na o baby na na ye den o kuchia no sa bro no so
dear etie ne se na ye som den chira no na asante nkura ni nyina som den chira
okay
na ye som den chira no na kumase se o se tutu nsonsonso ofiri ko ade kumase maamu no ofiri enti ye ade won mo ba ebe pe nipa se efiri kumase fo ono ho se ye won mra won be som ewo denkira ahemfi enti won no kwosom denkira ahemfi ye no e na brebi duri wokofa o baby ya ya frano ade denkira hene
na na me facho na na o se tutu ele ko su ya ko sumo o denkira hemfie
aha na o ko fa denkira hene ne ne nua ba
okay
ma ne ho dane ye
okay
enti e ba sa no won mo bo modern se anka won m bekum ade enti nkrofo obi ko tin na se ye
okay
e na enti o dwane ye e na o ko akwam so ahun na wokɔ akwam no ɛna wokɔkɔ hie a ade konfo anokye na wɔno nsonso na ade wakɔ wakɔ awukugu akosua ade nti ɛhɔ no na ye brebiduru ya ahem akonfo no ye bia no akɔhyɛ nkom bia ɛne obi ɛnyɛ nti ye kyere wɔno konfo anokye no, no, or Hine no, Adi, ancestors,
couldn't cheer for noche.
Aha,
that's where Fiasse.
Ya, ye be canassem. Anna Cratchy is Sukohun, no, or can be richer and so. Adi, Bribiesi, en cheri bia wo bekọ na wakọ akọ akonwa bi atọ nti wo bekọ akodi
ofa no chena kasa che
adie aha na mensun sun so media nso atọ sa no kan sa nti e ba sa na ono ansasesere ku ene denchira denchira hene no ehi aye no e na e ba se ene e wo de tu na nimu se wo hu se akwa bi eda afia adie na na adwuma ane se ade na waye mo so bibi wo waye boni bi na so wo pe no afa no
Anna answers the good cans, I tre.
Aye.
Confanoche. I'll catch it and that was it.
Aye, too.
Anna, Nana, Anna, answers the good cans, as I mentioned, Nano said to you. Sakwano, quite a way. So, penna.
For the Fanoco. Also, if you say, well, no can say, well, Aquano can next seen Tassin be Acheden. So,
then another member says, then Confanoche Fragra. Napraqua Ukuga. Yeah, in young fancy, Miss Yan Yasumi, and by the Voka and Passa Unipanina, die, that it will be can, Titan so it will be children naturally. My mum says a confanoche. Confanoche, Nana on a confo. Yes, so ye be my santimine. Ah, a santimine ring feeder, Edena.
And I say, not ye shet, ye denture, I see no. One na wo yi wo ye anyankoma de ene kosi se enam so ye ye ji ye ho ma ade denchirafo ba hye ye ase ye no kra mama media ye video ade cassette bi
okay
ya senior golden stool no ba ye ne ho nyina e wo ho
yo nana wo kasem no wo ma ye te se kofo no che bebo a asante mama o mo de o mo nana ye kalka ne so ye ka obi abebo obi na ye wo ko mo Kwa nchi kila tu, ifra manone, ena debe bwa santima, na zako ambe suno nambwa santima.
Diedi kai, kwa nchi ebre suno, ansani yako akoko kuyani kudengira yako akoko mono, na kwa nchi ne aguna hene.
Okay.
Ena na nese tu sunsusu, nu ansu ne yiku masi hene. Swahu. Aha, yana machira no wamenguma nkabo mu number 1 mu.
Yeah.
Ha, enti ebra ye ba sa afedie ye no ye beko no. Ono ena wo ma asantimen nyina ka ye hubo mu wo fure sika gwa kofi ba ye. Ema esa besi na ne se etu na so. Ema wo ye asantihene. Na ye nyina ye ka ye hubo mu. Say ye ni denchira beko esan ye ma ekoso a ehaye nti nti na komfo anokye eye agona hene na maka kye nsa komfo anokye ni agona hene otoso nan
na ye dawase na mebusa se wo kasa mo no se eno ma sika dwa firi soro ebae na na sika dwa no na wodi ma na firi soro aba na aba besi obi na so a ebe kire se den
me krata me kire won se ansan ye betimi aka ye ho abomon no esese ye kuku ye ye adi ye 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 time ye mekanse adi ansan ye betime akodi nkonim jesi ye kan ye ho bom sabra mekasa na obi ye di ne kui
obi ye di ne manso am
ne manso enti di e bae na se oye nkunye emeska twa e bae e ma ahemfo no tiase se de esika dwa ne bae besine na aso no wonu no obeye sante
eso ne betua sante nyina no
ehe
asa hembi nyina betiase ayana se
ha e na ebebesi na ne se etuso
na nante na yesa komfo no che e maaye no na yenni asante hene wiase
da bi ne ye wo kuma ase hene kwa ama hene nsuta hene ho ahwan
aguna hene ejeso hene mekwa hene mampon hene ah na yesa obi aso di ne kwi
ti ye no no ma twere wo asante history part 1 mu obi akoka ne a Obehu outline of Asante history part 1 matwero wo
ane na me catch no we bia na wutie na wo hwe ne a sa djuma die we kokotie no ba bia me se wato ho agu beto pagu dantuo mu age se wo hwe Ahenfo TV official e ho na wo benya nsam a e kɔ ne nea e ba ne e da na kwa mu pepepe sei wo ba hia akura ose kwajo ane na na cha ma mo se yete apaso na ye bisabie na na nso ebo ye nkyrebu na na ne ye dewase nti wo ma akunya ba besi obi na nso kire se on na betua santema no na na tine na ne me bisa no se so gonwa na cha ma akunya besi obi na nso ama ono na ba betua santema no ba ba ye otumfo a ifi sabe ni hese nya otumfo na nkunim die no nso firi
eh se pre ba sa no na ye ye da so hye is den kire ase nti ye se ye kokwa ne ne kon ifi se na ensem ana e koso no akwasi de bia no ye suma nipa wonom de baha eh ntuma kokko ene esanja e de ko abankase so e de ko koma wona wonom kokoduru ho a e ma no ewu mu no na wɔn mo ɛprapre mfikire nom no na mɛma no nso so wɔn mo bɔ mpapre mpapre ne sɛ wɔn mo kɔdro ɛtwa kura no ho hia na maa no deɛ sɛ wɔn mo yɛ a na dankyerɛni bi ehu na ababaawa bi no ɔpɛ no a wɔfa no a ɔkɔ akɔ na akɔ ni nia nyinsɛ ebi kura nso a na obi asi wa na yɛn nyinaa no na ɛde adeɛ nti wɔn ka sɛ ne yɛbɛko ne agye yɛn ho nti ye ka bi ebeku ni aji ye ho kwan pe so ni ebeku e ho na Okomfo Anokye esa e kan se ansana ye beku aji ye ho no ti se ade aforobobam mi hia ni pa mesia na mono na me di adura si ni nsamu na ye ade akofo no adware akoro mihia nipa mihia nipa wonso yede ne beba fori ne yetwa ne nam na mihia obi a wonso obekwa a wono so wo behwa me abo ne tuo prapra ye ho asante musu egun so no abo ne tuo na won nyina ye wi a eno ne yebetimi akwa kodi nkoni
ai ara ko fona jenso o de asamba yo
enti ya no nom no mekrata no mekyro sabre no e na me ka se adwuma ka se ka se hene e de ne ho maaye
e ma na na ndi ni se
ne e fre no asensokofo
asensokofo
wa de ne ho maaye e na ade adwuso hene di kopim wa so so de ne ho maaye ansa na twenebu akodu ya so de ne ho maaye afa ebra ye 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 nyina ye de ye ho maaye wi ye ye no afa Okomfo Anokye be ka se na ne se etu kwa enye yie ifi se nipa kura wo bedi wo no mani mu se wo sahene no wo kɔ no odi nkuni pepepe a na wo hwe ba ko pepepe a kire wo bewu wo so so we na wo ya sante hene e ho ana mampon hene so e sori ye no se
na wo biri bua
ye aha bua hene na ntu bua
ye na ntu
wo so sori ye no so ka kire wo se de se nia minu anom enso ya ye na ya ya de me nso me de me ho ma na emom se me kɔ na me ba a de me kɔ ba na me wu kura de we ni de wo be ye no wo be di ma de ye no ye mo adwete dwama no se de e ba se sante hini ni ho a na dwa mampo hini ene di na chire no nti na mampo hini e ti adwete dwa so na
Pia onana yeda wase sanka oni wanti e wonti e hwe ne wonti e obakose monti abakose mda yeda wase awo ne wode amaye eho wa kire ya me hunu se otumfo ka se ye ye nipa me nsa ai as a konfano chika se ye nipa me nsa
akire ne wo sa de ba
ye ye nipa me nsa ba konfano chi se afedi se hia ba ko a ye si asante hene nche ye boka yes, I'm ready to see us and then. Oh, dear Nimus, I can't answer. I know I tell me, sir. Near your cosa would dear Nimu be on here, your brim
signing.
That's one year signing. You say a brim pony, yes, signing. And this one, no call be winted on. You mobile before Franco, and na boy, and then to Emman Poyne. A cast obey ye. Nemums obey ya. I just said, and not at me at your say, sir. So, we'll tune for you are, Mam Pony, or tell you as we are. On the big so I was anti memo.
He said, "Oh, catch it and say, what you sika idea of moment now?
Get a so, what you good so?
Now we need what? Meet me si wa nani?
Meet us na na. Yami onshirao. Now you say na I nipa we what one ma we here ni obechira o kwan kwan chira fo. Yeah, that's anti. I wo ha ni e wo kurobi ade no kurobi ade no. Yeah, kambo mu kurade say here kwan chira fo. And the confirm not by here kwan chira fo. Chira me kwan kwan chira fo say the Jesus Christ chira kwan kwan jaren chano. Kofanache nso baba ye asante kwan kire fo a wo kire kire niema bebra ye di so a ene asante timi e ba be di ne ho
na de e ni ji ene se sa bre no a wo no ko e kokko no na konfo anokye wo no wodim na da bia no okom baako
okay e wa kom no mu ya kokko no kokko mu
na wo ho wa ya di wo okom na ya wada na okom mprenso and no, Anna, I'm gonna mind your dear, sir, Confanochi, I dear you say. I'll go yen time
to answer.
Yeah, now, I dear, I'm gonna, your friend, Confanochi, I dear, ya wada, I dear, should I say, yen time no?
Yeah, ya wada, yeah, remember to
some kind of son, ya wada, no, come on. And prenson ti brawo bre ye no ene ye ye ntam
nana atiefo ne ahwefo eda wase na info tv official de ni masoda ye de be ma wo cause na akwakoy obi aso ne de ye ne so na ni obeti wo de bia no obeka na no apado a wo mie na no wa bakose mu bio benim se ye nyina be ba wo na aso ne ye ba besua ade na no ze kwajo nyame oyira o na so ye nya we se be ye be gya mu no na na be yire pa wo nana wo ka asem bi se mra the mark of Fanochi beg my acquaintance. No yammy my acquaintance, not Santi. A mamma, said you, a quasi biana, ye nay ma mofe. A swa and chuma, baha.
And
ye is Saja, a fra Santi memo, a quodentra. Nana, dear, so trains on.
Oh, sir, dear Woodra. Bono, dear, why ye a fool ho, said Bessumno. Na dia wo ye nti me ma no kwa no no makwa ko do nkuro abanka sie so no
na ye ma no
na ma no so ha
o ma ye mo pasa
ye no ma kire biribia mu wo nkabo mu emu se adie nti na ma ye so video kura
na je sa anokye aye bi amasanteman anokye aye bi pa dia amasanteman nana anokye de wo ye nyina nana anochi owui ana se
ye no so wubenya afri menguma na ne sanwanim part 2 humo ha owui
owui se ne nipa wu ye
aha na ne de no ye hunu eno adie wo meti makan ensemo a wowu wo bewu wo kan ye nyina se
na na wo de wo kan ye no enim se ne nyina wo na enso wo de wo kan ye no kwa be na ye na na e fa so wu ye na na konfo anokye fa so wu ye
na na konfo anokye wo kan se wo kwa akwaju owu adu aba
asade abra santeman
se be ye a enipa sen nipa betimi atena ase ya afebo na mamemka ha biribi nkyeo
nanako
sa konfo anokye no wone ne kiame a wonso ye frɛ no kwasi anokye
okay
wone ni hia konfo anokye wose wo kiame a free mretin yina a bosom no kasa chireme, a mammy huna se, said the end there ma for any yo ye air coronum, one um boo fu. No chiammy was it. Nana, fair ye ni pa kura ye boo fu na bosom. Say, dear, jisse, wo ye home bibi, said ye wakanum, dadanum. And yes, I ne ma for besa bibi am. Nana, me jidi se, Megidi se a fair dear, a bread will say, Uko Hun or the Mankuma. No, as the same we are see him. Sign, yes, sir, I sit in a besetting. Would ye and share a chiricura, share one castle with ye ham, share or did ye sound, bra or pestle boom, or come for cocoa for a set precopenum, a sound, I ain't it, who a ye nibre. She says some in him a come who she. Nan so, and ye know, and ye nasem. Was sorry, baby, I will be who know any aquadum, I say. Ma wa ma meti aquadum chinin pa, na me boo a foo. Machini sa agron cra. San is some eddie be boo agona mine, dear. And ye, Miss Ro, a manum. I not it. Wa ma me wira who ye. Me wafa si san e hu ye fe. A hini ebe fata no. Nanso, ben ya on pese wo ben me, na wesunya makwano, ma meni bri ye. Ma yene yiram, nanso, sedye o tia no o tia. San diye ankani tri eye ye. Nese eye kuroke siye tisa braka so, eso hene. Ni wofa enso na otia muamponso wo ye odihipire nu na anka de ben ene ehianom o san wo mameni bre tiame nana e ma wo wire nko wo ye abranti entri ena otisa wo benyi ne kakra no obesesam anoti na wo twen de da ben a meye de metimi hwe wo tiame ma fa dwene bi me ba dwere yurikwa eye ababa wa wo siso ne hu twa yie afae nso asem bia wo beka kire no no eka ni tirimu de emeye ne se metete no amasan wa ware minura me ye nyina no mekire dwere yikwa na daachi wa kakai san se ba se ohunu bibia
Obeka kai sound sebase ohunu bibia na yesa amamfo na na ko nana Okomfo Anokye wo se nana ye bibi na kan yankopon ense sane mmaye aha aha se anhwa de wu abeboye en na Okomfo Anokye se en ne makwa kosire wu odi aba
no aka be brebi se wo bekwa akwa gi wu adura aba en na wo beka wo kai no
era sene na
nti
na na wo fa se sound no ha dwen papa
aha
nenso na na ho fe na hinie fata no na papa nso di krokesi de sa braka so
ehene
ehene se so oye o de si ankasa de si pre no na na ya da se enti ne nyina echi no Okomfo Anokye e de no we Nana, ebi no mo se. Nana meba, nana meba. Ebi no mo se. Min pesa. Nana, ure kani gina. Ebi no mo se. Apata. Ebi no mo se. Kama na kano. Ena di na yano.
Di eba ya na se. Wakana se. Wakwa kodi uwe duraba. Na wakuna adi en adi enansono obeba. Ebra adi enansono eson ye no. Anopa. Na adie ko adie sanwanim wako emawura ho na okobisa anu se ehe na wofafaaye wokeka ye nyina afei wako ampanimfo anu ho mu obi aka kire nse ye ntwen emabre no nsom afei wo ho awose dabi wono na ejisine so wonim se ne wofajama wo ma wo beba anka waba na adie nti wo die amerika ekoko eko bo eko bo okobue epone a Okomfo Anokye eko hie mu num woko ye no wa hunu hwee na so ka kire mawura se wa hu se ade Okomfo Anokye asensen da ho empanimfo ba ye no anso ni nyina matwero ehu wa ha se yim se afei wonm nyina akire yi wonmo wo fiti ase atutu atuo Nti bra wo tutu atuo no. Sa bre no na Okomfo Anokye aduru baabi. Ehwa wo hunu abrante bi se kumase kwa agona ha na assembly si yom. Wo hunu se abrante bi ba. Na ho anso ne ye fa de kokumase yem. Nti de Okomfo Anokye ye wo se abrante ye wufiri hen. Wo se mi firi jamase. Na wo kwa hen me kokumase. Na asembe na asi agona. Ehwa abrante wo se ei. Enti wunim de asi. Wo ye manfrani anam. Hey, wo damase. Anka wo be hunu se wutiri be kose se ya. Hwe o manfrani asemo e mobo. Ye se manhyia wa. Anka wo kofa agona bo ntene so. Menua sa wachi se anso wo hunu se wasem no e ya se hia. Kwa efa baabi na se nkase asi. Odupon atutu. Anokye edie ben ene kasantentini mesi asem ben na asi agona abrante yem owura asem aba ne se yesi na nanokye esim na ansen se wo kopu owu aduru wa hwe no kwa hwe ahwe 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 abesi sese oma enti ne wofa asisan wo ama omanfo aso ate se wogidi se ne wofa ena so nti ase wawu enu nti na one omanfo ahia etutu atuo eyeyie no wasuma abofo ama wakobo asante hina manie afei wahyese wobedi emuade afri ene akosi adaduanan enti se wuti atuo no am na odubon kaseye ene atutuo enti na me tu wofo se bo ho adwan ehwa Okomfo Anokye wotie ose wodene sapo ne koko wose ajeche mehweme obregu oya san odi hie san masidanie eno mape mako amake amaye nyina no wanyeme anim enti nanso no atwam hwe wokonkomo oso ebebo oso wunti na mebrem atasenti na me ha me ho mia me kwaje owu aduro na meso empafin yi pupu ya mabomasuo ene de meda ensukache woni nwan koda haye ya wuye na wowe hwe owu adure na mekura yi ehe na menfa nko o sam sanwanim waye oho sam wadidu ya mun ho mne mesa akodoma nkoma ho na makwese ne sem adasa enye mobo adasa empenkwa na wope wuwo owuo masanum kode ewotie adasa suru owuo ono ena owo wosutumi asasi so afi wodanani na adoka osi abrantie mini Okomfo Anokye san eye na yie num kona kosi san se mesi ne konkomo so obebo nutiri so ene anka amanya wuwo so timia anka adasa ma enguda nanso sanwa senum wantimi antena nansum yenti me sane akọ odoman kuma ho nti de ekosi ye no
na kese nana ne oka enyina Okomfo Anokye nyapata bia de man ne
debi
wa godi kwan pewa bia Na wo kanu emra wo to aso a wo kana ba so wura no bo na na Okomfo Anokye amane no wo se bo ache mehme
me wo se aje che
mehme
ne papa ne che patuo
se we mane di adanse eto do se Okomfo Anokye no papa ne ano
aha wo di che
ana na tiefo a mo hwe ene ahwefo a mo hwe Ahenfo TV official near Yanana Boya Chimono. Sabi, yes, quite in Timbia, no, never, and near Pungano. Nana, I cannot be able to say, I'm passe. Sanana, I have Yanana Okomfo Anokye, and your papa be aniano. It is a crubis of 4,000 of a paddy, and not any friends on my Rena and Yachi and Yanokre. Was a not of a paddy, a jetche, and the Mirac Okomfo Anokye tear somewhere in a yano. Was a be papa che, and my hermy. Sabin of a patches will call. To from a passa mother or passa mine chee, Emra Emmerhen. And Tinna at your four, near her four, said the Eddie Carcano. And Nana or Sequo, you, Achimu, Amayo, who say Okomfo Anokye, ni krom, anase ni nchi, ankasa, eni akuna. Na wo
se ni agona hino toso nan.
Only a grand hen so or toss on as any wakano. Etina nana amia was a cell come for noche. Now was seer and an entity in your eye, a grand name mum, nam sena, a com ne abosom cassia, a wo a uku guenti, and a ma, a quatino, a com, a wo a kuga. Why would tea a wow shame, meaning so when yaji? Because oo tia samoa was our tia samoa yano cray. And until I am for TV office, yadi atri also. Se bi biano, yed bam mamo, send ye a tear. Senior Tiangasa, Mo Pia Nana, and Penforce a woody penina, dear near one moon penino, or bebre. You, Nana, and Bibi Abbey, I say, I bear for 10 feet, so more pencil than any hope. And about month for any abbey, as I'm not more writing for TV officiate, or more penana, or say, could you actually acquire the catcher which I acquired? And now, woman, ah, what tree? So be Pibia, and any fun will be at all.
Ubenye bi every Manhyia Palace Museum. Ubenye me ukọ cultural center nso a ubenye bi.
Okay.
Na Armed Forces Museum nso ubenye bi.
Okay.
Na wo ba guna nso bi wo ho. Na nye ye nko ne nwo ma matwro.
Okay.
Nwo ma edi kan ya matwro ye na ni san. Any part 1 ne part 2. E no na me kan Okomfo Anokye ho asem afri. Yeni twemu a me atwro nkabomu 1 ene nkabomu 2 ye no so sane asante ma ka ye ho bomu so course di age de timi free denkira ensemu ha ene restoration of asante confederacy 1935 ene ho ho ansa na me wo owu apakan twi di amaka twro no no afen so ma kina asante mamu nyina mia mia bebre na mi hu se ratri wona no atwro asante abakosem na na aman hene besenson ntimede kameka se made meto meye bia nti ma kini atwro asante history part 1 and ye e fa asante manyina ho ba bia ye firi baaye ekosi yade wohene bi a watena konwa so obesi na so enso wo hom enam wo asante history part 2 volume 1 enso aman hene no wobia abakosem na masa atwro asante history part 2 volume 2 eno so aman hene no mato aso kosi nkwansa no nyina matwro won mo a ya ni nyina wobenye bi ato
piao na na
matwro nkrata enkron
yadase onyamin chirawo nana mo penso nyina nso na computer bi anyba bia ni nyina agu utirikurukuru waye mu nyame ya chirawo pao nyame ya chira papa ane na atiefo a mo hweye na mo tieye ewa Ahenfo TV official ye nana osae kwadwo eye abakosem tododo a ode emaye no samu tire nka na ya Ahenfo TV na akwakofa jumadie ni nyina ade aba mo chiame ne mo ntete ho Chairman Wow, you will be. Anna, Menso, Medi, Jumadie, no Chiami, ah, Medi, a Bremo. And Miss Osawaya, Sabasa Wooty, and our hair, and your subscriber. I will entertain a fidian so. Press my name, so you intimate, and Debbie, I yet to me, Eddie, for Fronso, Abrem, Yadamoasi, Yami, in Shram, and our friends, so Shaman Yanumina, because I would run him, Mobia, and you have been only be, not known so one tunnel. Now what's here, Mamma say, now what's here, see ya. Emma on quatente, yadamos. Yeah,